Mulimano Ota Dakunda Yesu wasaze Kukurukundo gwiwe kuri jewe rurarenze
Iryo ni ryo Yamadu sengera
Uno munsi jewe nawe Ni giki kiturajishinga Ramoni mawa ugaya Ariko kuri Kristo
Iryo ni ryo
Kuri Kristo
Sengera shanti
Kuri Kristo Kugira ngo adushikane
Yawe
Lanitare mamu Akira runo rukundo rudasanzwe Haribo shantaya Hallelujah
kabanga rero ngomba gufasha abantu kugira ngo nibave basaba imodoka mu mwaka ukurikira basaba umwaka kuko Imana niya duha umwaka izizokogwa muri uwo mwaka zwatuze kwisi iyo rero ni nyungu kubizera n'abatize kandi attention iyo mvuze imwemo na shetani arimo sizi ko mubizi ko shetani afuka ama Imana ibonetse lakini ko mu mwaka ukurikira abantu bava mu gasamazo bava mu gasamazo aho tuguma turi nziye gusumye ngo amazu azokoroka ava mu ijuru narakibagiye bya ndavuga ayo mazu ubona mu Ngagara mu Kamenge mu Buyenzi kinindo kiriri kera hose yaramashamba abantu tangira kugira ivyumviro yuko natwe twogenda tugatangura kugura hanze y'igisagara kugira ngo tuhubake atarubakwa nyinshi ngomba gupartaja ivyumviro n'abantu bipfuza kuzogira abantu igihumbi minimum baguza amazu yabo cyangwa bafise parcelle zabo mu mwaka ukurikira kubera ko babipanze apana kubera ko babirose igihe Imana yatangiye kunkoresha mu bikorane nani kintu k'Imana nari mfise nibuka ko kakajyo twari turi kumwe na costume baniza costume kuja mu gikorane kuri ETS ariko nagumye nizera kwizonkoresha uyu munsi yaruguruye imbibe z'ibihugu bisaba kwizera icyo tuzakwa kira cyose muri nojoro no muri kino gikorane menya ko gifise naho kitaraseru that wacu icyo twita faith ibikogwa birazwi nitagicyo gituma twicaye nga ni gikorane kizagutangura no munsi citwa tangurana umwaka n'Imana kino gikorane cabaye umwaka uheze aho twabonye mu mwimbo mwinshi twabonye abantu benshi bakizwa twabonye abantu benshi batabagwa ariko kandi twabonye abantu benshi babohoka si ibintu tuvuga twivugira byaraciye kuri televiziyo y'igihugu abantu barabonye byari bibaye icyo gihe cabereye kuri Sesinga akana kajyorero kadasanzwe aho twizera ko za kuba mu makesha ni vyiza kurangiza umwaka ni vyiza gutangura umwaka ariko kandi ni vyiza cyane kurangiza umwaka muri presence y'Imana na vyiza cyane gutangura umwaka muri presence y'Imana turizera ko Kristo aza kutwiyereka kuko niwe nyene twebwe niwe nyene abantu kama program izobandanya kuko babivuze itariki imwe saa sita dukeneye gusangira n'abatishoboye kubera iki ni vyiza ko umukozi w'Imana azana impinduka kandi kigaragaza uwahamagawe ni capacité iri muri we yo gushobora guhindura ubuzima bw'abantu ni vyiza rero ko dusangira n'abatishoboye muzo bafata amafoto umwaka uzorangira bari mu bishoboye mu izina rya Yesu hama ku mugoroba dufite dine prophétique na kajyo keza ko gusangira n'abantu ndanyotegwa buri munsi kwigisha abantu ubuzima bwiza kuko turabwemerewe mu Mana mvuze ubuzima bwiza simvuze ngo gufungura cyangwa ibindi buze ubuzima bwiza n'ubuzima bwo kunezerwa no kunezererwa icyo Kristo yatugize tuzogira umwanya mwiza muri dine prophétique kugira ngo abantu birekure banezegwe batambe bari muri presence y'Imana hama igikorane kizobandanya itariki zibiri gikorane cy'ibitangaza n'utwumiza aho tuzi neza ko abantu bazobona ibyo batarabona kuko Kristo yama aseruka gushasha nazo kwigira abamushasha aseruka gushasha nicyo gituma abamarayika batarambigwa igihe cyose bamubonye bavuga urera 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 bamubonye kandi bakomindi nduru shasha urera 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 turiteze rero kuzomubona Kristo ku mugaragaro nivyo numva ko novuga ibindi ndinga kugira ngo nimba ari kibazo nimba ari kudatahura cyangwa ari umuntu agomba gutahura ikintu I'm just here imbere yuko nkora ino interview murabizi ko maze indwi zirenga zitatu nari mu Burundi nari Malawi nari Tanzania nari Ngozi nabo benshi batari bazi isemene ya nyuma narindi aho niyo nari nibereye kandi muri vyose twabonye Imana ariko kandi mbere yuko dushikanga muri kino gisagara twagize amasengesho y'iminsi itatu tutazokwigira twibagira twese kuko twarabonye Imana ivyuri mwemu z'abantu Imana ibaheza gira Imana ibagire neza I love you urakoze cyane Alenova ni kibazo gikomeye kandi ciza umwaka uheze twakoreye kuri Sesinga hari kuri terrain urabajije ngo mbega kubera iki ubu cyo bakitabereye kuri stade kandi kubera iki ubu habaye ibyo mu ijoro tuva mu bwiza tujya mu bundi umuntu buri munsi yama yiga icyo beraciza abantu ndacyari cyane ko iyo turiko turakora twatukorera abantu Imana yaturungitse ko ari imvuga banavuga ngo ndakorera Imana ariko je nahura yuko nkorera abantu Imana yandungitse ko umwaka uheze ntave twakoze bere nibutse abantu uko ariyo ve ya mbere jewe nkoresheje kuva umunsi nkijijwe ubu rero igituma cabaye mu ijoro ni kuberako tuzi neza ko ijoro ry'amakesha abantu benshi babanyotewe kuba mu bikorane banyotewe kuba mu bwiza bw'Imana siko tutabikoze cyagiye kuberako bitari gushoboka kijya giye twakorera mu ishengero rikirito nibyari gushoboka ko tuzana abantu ngo bakeshe aho twari turi ubu rero ko Imana atugiriye ubuntu turaronka kino kibanza no tugikoremo kugabino bikorane twagomba dukore ino programme mu buryo bwiza. Alors izotangura ikiza kuba mwijoro ni gikorane cyo no munsi gusa cy'amakesha ari ku itariki zibiri kizoba ku murango kandi tujeje abantu uko tuzotangura kare batahane nyishu zabo hakiri kare mvuze ngo batahane nyishu nuko atamuntu numaza ku Imana yitege ikindi twese tuza ku Imana twitege inyishu ama ikindi kibazo ciza ngo mbega kino kizobera iki inyungu abantu abakristo n'abatari abakristo ndashimira Imana cyane imbere yuko mba umukristo ndumuntu nivyo ikitaboneka nico buzima bw'ukuri mfise imwemo ariko umubiri wanje ndaboneka ndumurundi muri cyo gihe rero iyo ndagikoze mu buryo buboneka nk'umuntu nzi uko isi imwe mikora Daudi yaravyuka mu gitondo akavuga ngo uyu n'umunsi mwiza worahamaye kugira ngo ndawunezererwemo abantu batazi nibo basaba ibintu mu munsi ariko abantu bafise ubumenyi bw'ijambo basaba umunsi kugira ngo Imana ibahe nibiri muri uwo munsi byose nakabanga rero ngomba gufasha abantu kugira ngo nibave basaba imodoka mu mwaka ukurikira basaba umwaka kuko Imana niya duha umwaka izi zokogwa muri uwo mwaka zo batuzikisha iyo rero ni nyungu kubizera n'abatizera na cane cane ko iyo turungizwe abantu ariko ino batazi Imana si Imana y'abakristo gusa Imana si Imana y'abasenga gusa Imana ni Imana y'abantu bose Imana ni Imana y'impene Imana ni Imana y'ibintu byose sinziko mubizi gusa Imana izwi mu madimension atatu Imana ni Imana muremyi muri Bibiliya ubwa mbere na mbere Imana iri mu ijuru n'isi yitwa Elohim umuremyi yari mu ijuru n'isi bisigura ngo byose yarabiremye abasenga abadasenga abapinga Imana bose babeshejwe niyo Mana twikomera amasho dazonge na ariko rero iyo Mana rero ariyo dimension ya kabiri iyo Mana ni umwami le Dieu Dieu de tout le monde mais le Dieu est le Seigneur des esprits igiciro cya kabiri Imana ageze aho yitwa umwami ni umwami w'imwemu kuko nta mpene n'imwe iyunamira umwami ni umwami w'abamwunamira Imana rero nk'umwami w'imwemu zose twebwe twaravya ubwa kabiri kugira ngo tube imwemu kandi attention iyo mvuze imwemu na shetani arimo sinzi ko mubizi ko shetani afuka ama Imana ibonetse kuko turabona Yesu akiva mu kiyaga abadayimoni baramusaba ngo duhe ingurube turungike mu ngurube Yesu arazishura kuko ni umwami numwami w'impemu zose ariko dimension ya gatatu Imana numuvyeyi numuvyeyi wabamuyoboka ha rero bizogirira inyungu abitwa abana b'Imana abayoboke b'Imana kugira ngo bamenye ivyo bongedera mu mwaka ukurikira bizogirira inyungu abantu bizera Imana impemu bamenye uko iyo mana yabo bamayimenye neza mu isi impemu bashoboye gusaba bakishugwa kuko na shetani yasavye Yobu arishugwa hama bamenye ko Imana ari Imana ya bose muri cyo gidukorera twese abasenga n'abadasenga na cyane cyane ko twiteze ko abadasenga batangura gusenga izo biye byiza kuri twese Imana ibaheza byo iyo ngeneye presence y'Imana ndasenga hama meze kugira presence y'Imana mu bisanzwe inzanira ibyumviro icyo ngeneye rero ndagipanga ndacyorganiza biri mu bintu rezo bwira abantu kuri uwo munsi ndakeneye ko mu mwaka ukurikira abantu bava mu gasamazo bava mu gasamazo aho tuguma turinziye gusume ngo amazu azokoroka ava mu ijuru narakibabwiye byara ndavuga ayo mazu ubona mu Ngagara mu Kamenge mu Buyenzi Kinindo kiriri kera hose yari amashamba abantu tangira kugira ivyumviro yuko natwe twogenda tugatangura kugura hanze y'igisagara kugira ngo tuhubake atarubakwa nyinshi ngomba gupartaja ivyumviro n'abantu bipfuza kuzogira abantu igihumbi minimum baguza amazu yabo cyangwa bafise parcelle zabo mu mwaka ukurikira kubera ko babipanze apana kubera ko babirose Imana ibaheza gito kwicyo kibanza bazofungurirako na hantu tumaze iminsi dukorera imirimo yacu mu kinama quartier Ngozi iba baragindwi nimero zitanu agene maze amezi abiri ndiko sengeshereza abantu niyo tuzofungurira saa sita barahawe kazi nibande bazoza muri dine prophétique abazoza muri dine prophétique n'abantu biyandikishije bahisemo kubibamo kuko nitwobwira abantu bose baze muri dine prophétique icambere twagomba dukora icyo bita update kuduga kuri level kana ibintu biteguwe muri façon ya leaks mu rugezo gukuzo kwicara hajya amezi ajya amasaha atandatu turi kumwe azosohoka hajya afise ivyumvo byo kuja ku indi nivo alors muri cyo gihe kugira ngo abe ibintu vya leaks abaye participation rero abantu baraparticipa kugira ngo babe muri dine prophétique dine prophétique ifise ama place atandukanye ariyo place za kwicaramo aba partenaire umu ministre asaba partenaire bari mpande zimeze hama abakabiri n'abantu bashima kwicara kuri VIP kuri VIP bazobona ibintu nyine bya VIP kuko nuko biteguye sije nabiteguye je natanze idea ekipe yo kubitegura yabonye ko bikwiye yuko kugira ngo bashobore kunywa imivinyo sans alcool bashaka bisaba yuko bashobye gutanga family ya VIP hama plus ya standard aho nizera ko munazonywa kugeza avuga ngo stop bacha batanga 50,000 niko bipanzwe kugira ngo nibyave bizama abantu bose nizi ndababwira igituma ministère prophétique igira ma critique menshi ni kuberako umuvugisha ashobora kuza mu bantu imilyoni zibiri ariko agakorera abiteguye babiri ariko kandi asanze abiteguye ari igihumbi bakorerwa bose rero cyo nosaba abantu ni kimwe nuko bandanye bahanga amaso Kristo kuko nanje manze amaso yo Kristo Yesu nyene ariko yo Kristo kuva kera niko yakora yakorana n'abantu kugira ngo aserure ibyo ashaka mu bantu rero murahawe kazi ico nizeye ni kimwe nuko atanu mataza gukorerwa ica kabiri nuko utizera kw'abantu abantu arige ibaza ngo gukorerwa ni giye wamufashura mukungu muragutse ariko igiye uri kuri podium ukavuga ngo uyu mwaka uzo mwaka udasanzwe ninde atakorewe bose bakorewe ukavuga ngo uyu mwaka Imana izogira neza umujyango wawe agenda arindire rero umujyango girigwe neza ariko kutizera kumubwira ngo barambyi ibintu uracari mu kwambere believe igiye Imana yambiye ko nzo ikorera nani nani satiwe nari mfise igiye Imana yatangiye kunkoresha mu bikorane nani kintu kimana nari mfise nibuka ko kakajo twari turi kumwe na costume baniza costume kujya mu gikorane kuri ETS ariko nagumye nizera kwizonkoresha uyu munsi yaruguruye imbibe z'ibihugu bisaba kwizera icyo tuzakwa kira cyose muri nojoro no mu kino gikorane menya kugifise naho kitaraseruka that's what icyo twita faith.